Sanibonani, sanibonani, welcome back to my channel, guys. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ujoyine. Thank you so much ungakhohlwa ukuthi subscribe, like video, share. Thank you guys. So kule video ngizothanda ngikhulume ngobaba uSolly Moholo. You guys esizwe ke I think ukuthangi kwakhulunywa ngokuthi ubaba uSolly Moholo waye wathola ukugula esaseBotswana, wayehambile ukuyoperforma khona ube nama-gigs eBotswana, wase egula after-ke ukuperforma ama-gigs, kubathi wathi fika la endlini lade ezolala khona-ke waqala ukugula. So wasethathwa-ke ehanjiswa esibhedlela saseBotswana, lapha kade khona i-news isifika ngapha e-South Africa ukuthi ubaba uSolly Moholo uperformile but after that uye wagula and then samphuthumisa esibhedlela. Ya usesimeni singekho right, intontonto ngemthandazo. Senza ama-video sathi guys ukuthi ubaba uSolly Moholo uyagula useBotswana, into ekanjalo bazobuya uma ngabe esengcono. So namhlanje-ke sengibona esinye istory futhi kukhulunywa ukuthi ubaba uSolly Moholo baye bamtransferisha from isibhedlela saseBotswana to isibhedlela sala ekhaya eSouth Africa. So ungumuntu olethiwe-ke isibhedlela saseSouth Africa abangasishongo, kodwa-ke kuthiwa uku-ICU. Odabeni esilubonayo namhlanje ukuthi ubaba uSolly Moholo uku-ICU and sesimeni esingekho sihle. But mase besisho-ke ngoba laphana babengashongo ukuthi kwenze njani, bathi uye wathola ugula bamthatha bamsesibhedlela besaseBotswana. Namhlanje khona beveze ukuthi ubaba uye wa-collapse after abanye bathi ukholapse during i-performance, abanye bathi wathola ukugula esesendlini esephefomile. Angazi ukuthi okuyikholapho kokubili ikuphi-ke, but okusalayo kuthiwa-ke uye wakholapsa. Esekholapsile bake basemhambisa esibhedlela-ke, manje sebemtransferile to isibhedlela sangapha eMzansi-ke. Manje kuthi ubaba kuyagula uku-ICU, kunjena kudingeka enze i-operation yengqondo, they said is a brain operation. So yilona daba enginalo guys ukuthi ubaba uSolly Moholo uyagula kakhulu. Siyamazi, he's a Sion gospel musician. Yeah man, simazi kakhulu ubaba ngamaculo akhe ZCC, something like that. So kuthiwa kuyacelakala ke izihlobo nabangane, everyone, ama-donations, ngoba guys ukwenza i-brain operation kuyabiza kakhulu, kucela ke uncedo. Kune ngibone kwi-post laphiyana, ngizogijima ngiye khona. Abapostile kupheji yakhe ka-Facebook, ngizofunda ngencane. Bathi hotsong uSolly Moholo fans, Solly Moholo was transferred to a South African hospital last night on the 28th of August. He is currently in ICU and doctors discovered that Solly Moholo urgently needs a brain operation. In this difficult time, his family, team and friends need your assistance in helping our legend to make it. Okay, so please keep him in your prayers. Any amount of money would be highly appreciated. If you wish to donate, please use the banking details below. So ngizowafaka ke lawo ma banking details ukuze bebechaza ke lana ukuthi ubaba ke ICU usebuyile ngaphe eMzansi-ke, kucelakala ke ama-donations. Bese kunestory engisibone kaZimoja la abakhulume khona baze bathinta ukuthi kunesikhathi babakaphuza khona i-red poison ngesikhathi impilo yayinzima, engenama-gig, mhlawumbe wayengenamali ebroke, angazi. Okuyinto engithusile you guys. So mhlawumbe ngaya kancane estorini kuZimoja bathe gospel star Solly Moholo is seriously ill and needs an urgent brain operation. Moholo's condition deteriorated after he was admitted to a Botswana hospital over the weekend. His management has announced that he had to be rushed to a South African hospital on Wednesday. Moholo's real name is uSolomon Molokwane from Esoshanguve, north of Pretoria. He fell sick after performing at an event in Botswana, something like that, you guys, promoting his new album ke ethiwa uban ozopepeza, into ekanjalo. And then according to Moholo's management ke, he is currently in ICU at an unnamed South African hospital and doctors discovered ukuthi he urgently needs a brain operation. His team is also asking for donations so that he can get the brain operation, which is costly. It is not clear yet if the dipopesal dance hitmaker is suffering from a brain tumor or not. They did not disclose the kind of illness he's suffering from. His team said in a statement, in this difficult time, his family, team and friends need your assistance in helping our legend make it. Any amount of money will be highly appreciated. His family has also asked for him tanda. So yeah. Now, basebe sithi kona, ubabakela pena uye wa attempta on his life. He attempted on his life earlier this year. Ubaba uSolly Moholo waye lapha nakayaka the Venting podcast, i-podcast yaka Gogo Skhotheni, and he revealed ukuthi he once was depressed ngo-2017 when he stopped getting ama-gigs. Mina said COVID-19, they said 2017, I'm sorry, I'm correcting myself ngoba kwenye video ngale ngithenge COVID-19. It was in 2017 Okay, why are you depressed again? And then that's why Ngoba in our gigs editing ukuthi he made an attempt on his life. And then the singer admitted that he once ate a red poison, but we were careful, he spared it. Things became heavy. Uti and alapana ku podcast. Uti, things became heavy. I'm not a pretender. Things were not coming together. I didn't even get ama visitors. I was feeling isolated. Shows were not there. I wanted to eat erratics. Ngelinlanga, I saw these other guys and wanted them to lend me a gun to shoot myself. It was hard. That's what Baba Washo lapana ku podcast. Sebe kuveza lokhu ke you guys. Mina zanga kubona ke ku podcast ka Gogo Scotten khona ngikuzwa manje ngoba I think angibonanga ke interview ya ka Gogo Scotten, I missed it. So ke bakuveza angazi mhlambe ukuthi bacabanga ukuthi babe kunjena manje ngoba kuthi u collapseile singazi ukuthi ku collapseni bakhona abantu bethi mhlambe ubaba phela sekhulile ngasengumuntu omdala ubaba Solomon Mholo uyi musician uyacula uyadansa siyamazi indlela agitha ngakhona indlela yesisiyoni so mhlambe uyo abanye bathi mhlambe bekhathele phela nomzimba nawo uyakhathala umuntu mekhula asazi mhlambe nje ngokunye nako kungasikho lokho sekuyimhlambe mhlambe you guys but ke khona kuthiwe inkinga ingapha enhloko so kuzomela benze ioperation ke ukusiza umuntu omdala ukuze inkosi yami iphefumulo wakhe usindi something like that so angazi you guys njengomuntu wakho waphuza nanka ama red poison kodwa uthi wayekhaful like you guys which means ayizange ibe ingozi kangako so okwa this time it was a collapse so angazi bafethu so ke bengithi angithulele izo ndaba ke sinenkinga enshashashashasha eyashiwo ngabantu bathi sinenkinga enshasha so ehe ubaba uyagula ubuyile from Botswana to South Africa kudingeka usizo bafethu kudingeka imali kuthiwe ke zamani ngazo zonke indlela ke mangabe uyakwazi ukusiza usize udonateke bezokwazi ukuthi kukhokhele leyo operation ebizayo ke inkinga nje le you guys siyazi ukuthi abaningi banokuthi bekhale ukuthi hayi ama celebrities ayahlupha njalo nje mase benenkinga kumele kudonate umphakathi nami ngiyakwazi you guys kodwa ke mina okwami ukuthi ngilethele izindaba bafethu khona abanye banokuthi mangenza ama video umuntu ethi hayi besizwile manje usitshelelana uma usuzwile udaba inkosi yami bakithi uyabuzwile bafethu ngoba i-video phela kuyona yomuntu oyi-one i-video ngabantu bonke khona omunye umphakathi kaNkulunkulu obungalwazi lolu daba abantu khona be-find out so if uyakwazi sicelani wayeke endawo ama-comment ukuthi usitshelelani thina sikudingi lokho singenaphi yoyishiya iy'ndaba zabantu nizoshiya iy'ndaba zabantu kanjalo because that's my job into ekanjalo so siyacela bafethu nizame phela nokuthi ni understand ukuthi umuntu usemsebenzini and izindaba ngizika everybody angeke ngithi ngoba mina story sengisizwile senzo comment akabi ngithi hayi ngizwile manje usitshelelani kuze nezinhlamba nezinhlambakazi ukuhloniphana kubalekile bafethu abaningi bethu sina inhlonipho noma sisuke sine stress noma abanye basuke bedakiwe mina ngisakwazi bafethu ukukomentelana kodwa umudakiwe angisakwazi nje bafethu izindaba ka e-news lana sinokuthi uhlala ubheka i-TV ubheka udaba uthole ukuthi lolo daba usulizwile but i-news is i-news nje ngizofela nami ngimamele bese hayi angikomment ngoba angiyazi bese ngizwile into eyikanjalo angidluli ngani ngokuthula kunokuthi ngithukane ku-video ezinye abanye abantu basuke bengakezwa into eyikanjalo so siyacelani bafethu masithule izindaba sithule izindaba umuzwile idlula kahle in peace and quiet okay siyabonga kukhulisaze samzwelana nayo babo Solomon sengathi angalula mangokushesha sengathi naleyo mali ke operation ingatholakala ihlangane ukuze umuntu omdala azokwazi ukulithola usizo nkosi yami siyabonga ukuthi ubukeke ividiyo ulike usubscribe ushare sizobonana futhi kwenye elandelayo bye.